tight kabisa. This is NMT kwenye mic. Wanamuita waziri wa vijana, aka kijana mwepesi, eh? Ningependa kukaribisha kwa mikono miwili, nikikwambia tumekuja hii eneo mali tukitaka kukujulisha kana kwamba Trabe Sounds,